Kudana. Hmm? Yeah, okay.
Four. Hmm.
Oh, kameanza kunyonya? Hata kikadogo hivi na kanajiumba kunyonya. Instincts. Mungu ni wa maajabu kweli.